Namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. channel. Yeah, so of course I'm Tita Caroline Benny Mayengan, the president. Loyi nga ta hi khe hi n'wi linka of course na Khodi Hlungwane. Yeah, so ka siku of course ra ti 24th of June. Ni senderiwa message le ka Facebook leyi va fika ni vutisa ku minjhani na mi analyze njhani mhaka ya loko Benny Mayengan of course a blue ticker birthday ya Khazi Khodi. I was like, what? Really? Oh, ta va hi khe hi swi langutisa kahle, okay? So Khazi Khodi of course vula Khodi Hlungwane, as you can see kwalano, o vo tala mi ta mi kha mi n'wi recognize. So his birthday a ku ri ti 22 ta June. So loko hi fika hi cheka inani page ra President Mayengan of course a hi n'wi navelelanga. The last time loko yi navelela ku ri a yi loko yi navelela mhana Tuva, as you can see kwala, so hi ya henhla ha swi vona ku a hi n'wi navelela na Brace. Hambi Brace vunene i navelerini, mara Khodi Hlungwane a nga naveleriwangi. So Khodi Hlungwane mi nga mi kha mi n'wi tiva vo tala Khazi Khodi sounds like that. Hi to i mathini nyana, so i mathini nyana vanhu lava fanaka. So minkarhi leyi ya khale a hi swona ku a va na relationship ya kahle swinene. So mhaka leyi loko se ni tshame hansi as Master Thini ni langutisa ne, ni fike ni kuma ku the last time Benny the president of course loko yi navelela Khodi Hlungwane birthday on Facebook, to be specific, hi fike hi va specific, a ku ri 2020 as you can see kwalano. However loko hi fika hi cheka ka lembe ra 2021 hayi hambi ho chekisa ku yini a swi ndlekanga. As you can see 2021 ku ri yaleyo 20 June hi ya hi ku 22 June as you can see kwalano. 2021 tanihi swimi swi vonaka, as you can see liya 22 and then hi ku 22 again ma swivona ku a nga navelelwangi, and then se hi vuya hi ya ka 23 as you can see kwalano. So a nga navelelwangi, so a ku ndleke yini kahlekahle hi 2021? So ku na xitori ka 2021. So hi 2021 of course a swi dumini of course ku Benny president a yi famba hi Yaris yin'we ya black. So ku hi vumenemene bya manyangatsi a fika kombisa ku this Yaris a ku ri ya Khazi Khodi. So loko ku ri ya Khazi Khodi ku ve ku va na switori a hi fambiseni video leyi ya mahlweni, because manyangatsi of course yi fika poster this article. So loko ni yi cheka ka Facebook a ya ha ri kona this article, ko hundla ka channel ya ha ri kona. So hi ta tirhisa yona hambileswi swi nga deleta leyi hoka yi nga accesseki laha kota ku va hi access ku a swi record kunene. So a fika kombisa this article tanihi swi hi nga ku hi pfuleni maswona swi live a ku editwangi nchumu. Famba page wa yi hlwerisa, please go. Oh, ka mhani ri kulaleni ka that video, sorry guys. So a fika tsala ku mahungu ndlela Khazi Khodi va lava Yaris ya vona eka Benny Mayengan. As you can see date a ku ri ti 2 ta June, and swa connecta guys, because loko se hi ya ka ti 22 ta June ya kona Benny the president yi vhete yi nga hungu naveleli Khazi Khodi na birthday. So I think manyangatsi laha hungu leriwa hei a ni tiku a ri kuma kwini mara a ri tiyini, because a fika tsala ku over the weekend Khodi Hlungwane ku nga Khazi wa Benny Mayengan was overhead va ri karhi va ku va lava movha ya vona eka Benny Mayengan hi ku va lava ku wu tirhisa for business. Khodi i munhu wo lunghiza mimovha ku katsa no va na thavhene. It has been reported to us by a reliable source ku na nkandziyiso wa video hi nga nyikiwa wona. As you can see, so hungu leri manyangatsi laha hayi a be swona, because tanihi sweswi na ka channel video a hi endle hi ti 4 ta June. However loko se hi ya ka ti 22 ta 2021 a hi fike hi vona Benny president of course yi nga ha n'wi naveleli Khazi Khodi birthday tanihi swi a hi kombiseni already, a ya ha n'wi navelelangi laha ku ya mahlweni leswi nga fika swi ndlisa swona. So i khale Benny president yi nga ha n'wi naveleli Khazi Khodi birthday hi ku swi tikombi na ku during this period ya Yaris laha ku vuye ku tlhela ku onhaka swo tala between them. Ko ku i maxaka mara ku onhaka swo tala, relationship ya vona yi vuye yi downgrade, because loko se hi tlhela hi continue of course ya ka 2022 na khu swi vitana exani byzeni hi khatanyani laha hansi, mara hopefully loko ku edita ni ta mi komba ku a hansi ku na 20 June. Hopefully ni yi kombeni yaleyo 20 June yi laha hansi, and then se hi ya ka la ka ku wrong hi ti 22 as you can see. So na kwalani Khazi Khodi of course a nga postiwa tanihi leswi mi swi vonaka kwalano, a nga navelelwangi birthday na hi 2022 hi Benny president. So yaleyo 27 June already se a hi hindzini a hi vete ni confirm na 2023 sweswi le ka 2023 hi yaleyo hi sungule kahle ka 21 ta June tanihileswi mi swi vona kwalano. Se hi hindza hi ya henhla 21 June, hi hindza hi ku 22 June, ma swi vona kwalano. There's nothing to do with Kazikhodi. So i khale relationship ya wena yi nga ha ri swona. So swi kombi na ku minkarhi yaleyo ku swi katsa no tekateka movha leswi manyi nga tsa vula swona ku nga ku onhaka swo tala, as you can see a swi hetele ka 23 ta June a nga navelelewangi, and then hi 2024 hi kombiseni already. So na loko mi va mi kha mi cheka ka Kazikhodi his posts, ni fika ni kuma ku Benamed president hambi o va a hi postini like Benamed president of course does not care. A ni kha ni languta na tipost loko a kha ti navelela birthday a yi ze yi khommenta na president ma yi nga namba a yi posta kahlekahle to be specific, a yi ze yi ndla nchumu na ku hala hambi wo cheka kwala a kha ti navelela birthday a yi kona. Very very president ma yi nga ni hatle yi koma hi yi vona le henhla because page leyi ri kulukumba. A yi kona guys, a yi kona. So ya ni ka vula ku i timhaka to relationship ya vona a ya ha tiyangi swona ku va ku i maxaka a yi kona mhaka leyi. So loko ho cheka kahle hi 2022 se swa vuya manjheni president ma yi nga ni of course a yi vuye yi ya ka tavern ya Khodi Hlungwane ne at least ni nga yi secha njhani vhidiyo ni komba ku i Khodi Hlungwane, ni kombela ku yi secha hi xikelinyana ku swi nga ni hluphi ngopfu, ni nge hi swi koti swo ni ya ka page ra yena. A yi ve yi ya president ma yi nga hi leyi vhidiyo ya kona 2022 as you can see yo vhidiyo ya kona leyi a yi ve yi ya president ma yi nga ni of course ku ri le ka tavern ya yena le mara mi swona ku a swilo a swa ha fanangi a yi yini hi 17 ta June. However loko se birthday yi fika hi 2022 yaleyo mi swi vone na n'wana a yi zangi yi navela no navelela vhidiyo ko hi leyi ayer kwandi
hela hande motor ni sanji ho hela sona ni gete hita hoosh ki pasha black usad ko bhil ne aa sa cha bhoma bachi na hote luko pele ko chaba ba hija hai luko pele ko chaba ba hija hai aa lo hi wanda
as you have seen mara relationship a ya ha vangi before. So i khale president yi kha yi blutekana in the birthday ta Khodi Hlungwane mara yena yi va kha yi navelela, and then na loko a yi navelela ni a yi like a yi respond. As you can see leyi yin'wana post ya 21 ta March ku fika hi cheka la ndzeni like yi fika tsala ku my cousin like my twin like a yi khomi no comment like a yi le ku pretendeni ni na loko a yi navelela of course the 11 ta January na leti ti birthday ku ni cheka a ni kuma swoho sweswi is the same thing ku ku swa hluphanyana swo search like hambi yi va a yi navelerini a ze yi khommenta no khommenta mara ka mphata swi to ku a yi ta khommenta man guys a yi ta khommenta if relationship ya vona a yi strong. So ya minkarhi yeleyo ya risi yaleyo ya 2021 ku swo ku vuye ku tlhe ku nghenela swo tala ngopfu laha leswi nga endla ku relationship ya vona of course yi va yi nga ha tiyangi. So hi leyi yin'wana post laha ya 3 ta December ni vone wun'wana a khommenta swin'wana laha swi nga fika ni swi vona ku ha hi noma ku nga ku na mhaka a va ri swin'we as you can see laha ka this event. So loko fika hi cheka ti-comment ku na yin'wana comment ni nga fika ni yi vona such as ya vazaya kwalaho fika kombisa ku na tsaka ku vona Kazikhodi of course na Benny Mayengani as you can see vana va Benny Mayengani. So ma swi twa ku swi na meseji wo karhi loko a za ku va tsaka ku a va vona hi ku because a swi kala ku va hi va vona, and then ku na yin'wana yi lavaka laha hi leyi na yin'wana ya mabasa kwala yi nga fika kombisa ku ni tsaka ngoku loko ni mi vona mi ri two va zamazama swo tala as you can see va zamazama vanhu swo tala. So a ni tivi ku leyi yi nga va yi kha yi tiva swin'wana ku ku na swo karhi Benamed president yi nga fika yi swi kuma ku maybe Khodi lo swi endla ani sa miseko i mhaka ku confuse mara swi tlile ku relationship a ya ha ri strong as you can see Khodi a fika kombisa ku va nge swi koti hi ku mina na Benny Mayengani hi nga ti yin'we hurra. So relationship ya vona swa ku yo tisa ku i maxaka manjheni sweswiwa makana mhaka leyi. So hambi yo va ya ku navelela hi 2025 I mean guys we have enough evidence to prove our point hileswo
ahen i ya ku yazo la nkarhi wun'wana loko mi ni fone mi nga ni kumi ni va ni ri le ku chajeni ka battery ya xikweleti mi nga ni heleli mbilu swa hlupha swa xikweleti wa yi voka ya chajiwa battery leyi wa yi voka ya chajiwa leyi battery se swi teka nyankarhi loko mi nga ni kumi ni va ni ri le ku chajeni leyi hi le ya khale leyi no no chaku yi nga ni bulusela xikweleti se ya chajiwa mo ta wa swi vona loko ni tala ni fika ni ku na yi stata ni ku i ni ku i hayi yi ta ku komba ku mavasa ni le ku chajiweni laya mi nga ni jahajahi ni le ku chajiweni mavasa se na mehe ni ri hei ha giyazo xikweleti wa swi ta ku xa hlupha swi lava i ri na bege ya ku wayivo hi yo bege ya xikweleti se i fane i rhwala swi swa wena swi tikomba ku i bege ya xikweleti wayivo van'wanyana mi ta ku i pride a ni swi endlisa sweswi n'wehe loko mi posta vana va n'wena mi jajiwa hi mani mina sweswi a ni hlamusela lava vo ni fone va nga ni kumi ku loko mi pfa mipfundhisi mi nga mi kumi mi swi tiva ku i le ku chajeni ka xikweleti aha i hagiya zola.